ngenxa kwayo. Kodwa sahluko siyayibonakalisa inxaxheba kaThixo. Xa eyivumele iyangxa kwayo. Beva bebethwa gxini. Kanti ngexesha uYesu enyuka sele kudispatchwe amadoda anesigidimi kuba akayivumeli iyantlukwano engenawo umhlinzeko. Sahluko sokuqala beve bebethwa gxini madoda
makalini
la madoda mfusumava are not here to prevent the process of separation kodwa umsebenzi wawo kukubanika baqhobe nimeleni nondela phandle nondela emazulwini lo Yesu elimbona enyuka uzambuya ngohlobo nimbona enyuka ngayo. But in that time I call up apho ndiyakhona ndiyakusifika. But uchapter 1 kwafunaka la madoda afunulwe kuyawuxhathiswa kubo nge-second coming. So ixesha uba belivuma bendiyakuthi dinga lokubuya kukayesu ubalanele ukukunika indlela yokuxhathisa ngendawo. Kanti kuchapter 16 funa uzuhambe nam ke sizophuma naye. Chapter 16 mandikunika i-background. Upaulo Silas basendleleni eyawuthandaza basendleleni eyawunqula. Bathi ngoba besendleleni nje kuvela intwazana ebhatelweyo yenza ingxolo apha endleleni. Bathe bawujika bayikhalimele kuhanjwe kuyawunikezelwa ingxelo yamandla omoya okula madoda. Ingxelo ithi abasemagunyeni babathatha babantu bayijike indlela yabo shawukazi ebheka etempileni baye naye ezinkundleni zamatyala bathi usuhambe nam. Basendleleni eyawunqula endleleni eya elunqulweni ijikwe indlela yabo iye ezinkundleni zamatyala. Yawufika kwiinkundla zamatyala batyakatywe batyakatywe emveni koba betyakatyiwe bayowuphoswa eseleni. Funa usuhambe nam. Indlela yabo ijikiwe ana. Verse 25 uthi laa nto bebeyowuyenza endleleni ebheka etempileni when circumstances changed. Verse 25 they are found in the cell. Ithi ibhayibhile there okanje ndithi ubomi obusithi sizawuhamba nabantwana bade bayokoluka utshintshiwe ngoku indlela ayisahambi kuloo ndawo ethi ndawo yanomye nam uyakwalusa abantwana ayisahambapho soziphinde ihambapho. But according to F16 the intentions of worshiping God can never be changed or diverted by any circumstance.
Yes, sir.
They still play and send praises to God. Kodwa
sizawufana
xa befika mfundisa ukose batyakatywa uzuhambe nam bathwani batyakatywa. Where is their God? Uphuthixo wabo xa betyakatywayo according to the book of Acts
He was silent. We have was to keep that. He was on side. Until we have was to let her back. Nothing is better than me. Sometimes he remains quiet to listen. Problem, yeah. Never took a chipwalk. End up in your tent, your camas. A tent walk and she opening it to Balo tent. But the problem, yeah, I call it to Balo tent with 7 cents colors. You want to clear that? These colors of Zako will never change who God is. Tipwalk and low self esteem. To not bring this. Tipwalk and low self esteem. No one has baggish colors. This I'm shooting for something. Low self-esteem. I can't find one right. Let me ask what you wrong. You in the bank of which you go, I wrong, but you don't become men's right. You speak right. You? The finance and Begun, Dalum Prof. The two tipples of Shaker T and Utico against your questions and complaints. Tipo of shaking the teacher, Ngoba, Utika, Tisha. He is God. Also, go Paramis Sanga, Uze, Ufule, Pendule. In the Bank Bittisha, Pendule, cooking the way I go back with you. U Department of Education, Yafunga, Yatin Tabans and Gosho Tetanga. But as he has the department, Utika, I go back with you, a funga, Pendula. So I can't let you come and get up with you. Who go and move along from this? Does God exist? That we hear him from him. And because of Wabuz and Januga, because of the thing like him, he is the source of existence. And because of we are exist. And the Koyena, Akubanga Kong, so who do you call? Who's the Naya? What are you going to do for you? Swan, swan, stitch. You man,
stop last.
And because sure we are existing, in that strong higher, he's the source of existence. Robin Nagiami existence in a clash and over even get. So, and because sure we are existing, Nazoba, he is the source of existence. Nobody says, Funa Sayami point, I put you to the get. So, then this was Iona. 14 a man in a inde no ba who are. So Uchika, Uchika regardless. Ane? Now it is the Bible. That's the name of the Bible. At their point of weakness, but without Jagacho, and then in Bible 80, they still saw it fit. We are higher Shindo, the Gutway Jailer, and then Oba Uzujonga Lamadot, and the guy in Fernando Book. In their point of weakness, they were still intimidating to the authorities of Roma. Weak and in a man, but in the eyes of the devil, was I intimidated?
Okay,
all right. Bible, I found this one here.
Yeah, okay.
The story of David and Goliath. Now, story of David and Goliath. Simply, Mufunsukos and Goba. Amen. Ababa Naba Chamelene, no Goliath. But intimidated with Goliath. But when you read the Bible, you realize something. Oba noma oyena umuntu be intimidated apha ngugoliath. How do I know? Ibhayibheli iyakuxelela ba oyena umuntu uxhobe wafohlela ngokunxiba ngugoliath. Indicating indlela intimidated ngayo ngabantwana bakaThixo. Yile nto kufuneka axhoba fohlele unxiba azama uvala ngoba umntu onothixo utshaba luyanoyika but iproblem umntu onothixo uyanoyika utshaba nomanuwika ngapa. How do I know of a week? Yinto yoba awulali kodwa utshaba lwakho le yabona kule ndawo ndikuyo ndafikelwa kumdini ane mnama ndingalali intshaba zilele no ndingalala
xelela man
andikwazi unika intshaba zam iadvantage zona mazikufumana ubuthongo mnadololo hayi ukuthi iphucukile le nto manje usponsor yona kwi-status xa sivuka usixelele ngodolola ubuthongo don't be weak mala mona bakathixo
kelekelisamin
uluvuyisile utshaba lwakho ngokuposta obalulelanga bekela uba ukwazanga ulala suzixelele intshaba kwi-status mina uphinela wedwa ucinga utshaba lakho aluyivuyela nto edibana nale ebhinya ikhasi ungakwazi nolubulisa unyusa impumlo lifuna loo nto ngoko kwakunyusa impumlo kuchaza uba uyayiva but ngawukhe ngoba utshaba lwakho ulenze ungakwazi ulala ngoko into ubuyivile abengathi awuvanga nto ulibuyelisa with a smile izawugoduka ixakwe kulala wakuba wena kunini sinika intshaba i-upper hand awunzama yabona ndinento nealam ngokundlela endlala ngayo zona intshaba ziphelanga but ndidecide akandiva namtshaba uriti emva kwale ntshumayelo uba wena udecide iza kuhonta le nto for the next 10 years but unepotential udecide kwipresensi yale nto yobubhujelwa oba I will decide to sleep. I did what I could in the years they came on me now. Xa kuphele ixesha makahambe olala mna nam ndizawulala endlini nam ndivuke ndimbulelethi lolu ndingcwabisa kamandi ma kukho umze ndilubambe apha mfunisa ukosa uphuma kusejoli wakhulula noba mandingcwabe uthi le ntwana ingahletyelwa nganto nentothi xa ikhwela apha emotweni ithi umthandazo esigqiba uwenza ndeva oba umntu indoda obuyithobisa phantsi nabantwana bayo uthi kuyo kukho uthixo semazulwini ndive ngale ntwana xa ibumanisondlo usejoli oba undibona ndikhwela apha ngoku ndizawubeka esikolweni sendixhotyisiwe ndiphuma apha ekhaya uthe kusasa ndisikelele ndingekayihambi indlela yam umkrestu nomtshawe iintsana uzikhulisa ngaloo nto ndinokungcwaba abantu ngeebhoksi ze-65,000 kanti abazana nothixo apha xolweni bantwana bakathixo eli xesha elo xesha nawudlala from that one line it made me believe oba ithele ndoda xa kusithwa ngoku iyaphela indlela kule ndawo yayazi oba beyithe umntu wokugqibela ngothixo nokundiva ndizawuvala babotshelelwa ne bathwani zathi zilapha ane ithi ngosebhayibhileni yakho at midnight uyivile ne
bali kuthathe kangokumna ngikuse kwelicala labefundisi kwi Greek ayithi at midnight isebenzisa igama elithi khatha mfundisi umava lona igama elithi khatha alithi at midnight ngoba yi problem uthandaza at midnight akangiyo i Greek ithi ha ha asikwazi ukuthi at midnight ngoba sizaba questiona oba xa i midnight ibingafikanga ngebe thandazilela but ukhatha uthi towards not at midnight towards midnight ubomo ukuthandaza kubo akuqalanga at midnight kuthandazwa ungekayazi oba kukho ivumba lengozi yemoto lento ethi lenwana ngolwesihlanu nangolwesihlanu kusasa siqale kule ndawo yomthandazo kanti at midnight andaloba sihamba kunyeni yimanje ukucacisele ndizawuvala inkonzo braskura umntu akonzakala ubhujelwa umntu akonzakala uphelelwa ngumsebenzi umntu akonzakali awudivosa but umntu wonzakala nganenokobhujelwa umntu wonzakala nganenokwedivosa umntu wonzakala nganenokuphela komsebenzi but umsebenzi uchazwa uba kudala wonzakele mandiyitolikele ngamaxhosa isisila senkuku sibonwa ihlala igquthayo asibikho ngoba kugqutha kodwa kugqitha kutshilisa isila sona besikho ngoku bekungekagqithi so umonakalo wobomi bomntu awubikho ngoba ebhujelwe kodwa nganeno kobhujelwa kudala lo mntu onzakele ndiyazela kule nto ndikuxelela yona ndiyazela kujobi uthene behlelwe zizinto ithi ingxelo mfundisi ugetyese wayeuzilahlela uthuthwini ndikutolikele wayezilahla phi ndikutolikele uthuthu yintsalela yale nto ibisitsha uthuthu yintsalela yale nto ibisithini masibuye siyojonga ujobi engekabhujelwa yinto nebeyenza ithi ibhayibhile ebetshisa imihla ngemihla esenza imibingelelo yabantwana bakhe so ujobi siyayazi ubengekabhujelwa ixesha lakhe elininzi belichitha esibingelelweni yile nto ireaction yakhe awubhujelwa ezayawuxhathisa ngalaa ndawo ubomi bakhe bebuchitha kuyo engekabhujelwa yile nto ngithi kwakuthandazwa at midnight but towards midnight qalisa uthandaza ngoba kuyabhudwa at midnight akuthandazeki andikandiva upaul and silas umthandazo bebengayenza into yaxakusileka kodwa umthandazo was a lifestyle towards midnight bos uzasibhida ange because ingxaki yakho umthandazo yinto yokucela umsebenzi ane that is why once ufika umsebenzi awusenaso isizathu sokuthandaza because you were informed ngumsebenzi nebunikwe umthandazo ngetywale nje uxoxa uba ndinixele ndithi ngoku ufuna umsebenzi ubuthandaza ane once ufumana umthandazo asabikho esinye isizathu sokuthandaza kwakho that is why uzayawuxhathisa ngenye indawo ngoba umthandazo kumnawe yinto yaxakusileke kanti umthandazo is a lifestyle in fact when I tell you something about prayer umthandazo akunanto yokwenza ngathixo that is why uthixo umqhoshela ngothandaza into yoba ubucimba before uze kulo mngcwabo umthandazo unento okwenza nothixo mandikulungise umthandazo awunanto okwenza nothixo in fact yive ngam god does not need any of us to pray ndiyicacise bothi bengekabizi ndibe sendivile so andidingi babize ukuze ndive hayi bengekabizi ndibe ngase ndithe
So uThixo uza kuve akakudimbise. So he does not need any of us to pray. Zingaphi izinto othuke so unazo zange wazimenshini. UThixo bekubonisa oba andizi ngakubiza bambana ntsenye ungekayiqeli. Then your question would be, why do I have to pray?
Uthi ke ngoku uNdzeuza ane nguwe mdingi umthandazo ngoba umthandazo unceda uThixo kwathi uthandazo unceda luthandaza. Yile nto xa kugqiba uthandaza zithi ngango singekavuleki kube sekuthe ham apha kuwe ngoba umthandazo unanokwenza nawe.
Then the text says, down there, chained as they were, they offered praises. They prayed in praising. Amen. How do you pray when you are down there? You know, not say tell us how you pa. Most kind of good thing, go to pa. They were pa. You know, not say tell us say. You told again? In the Hebraic thought, abakhule ngayo uPaulus esenguSawule, ingoma zabo bezahlulahlulwe in categories. And the songs of praises in the Hebraic thought, you can only pray in one's presence.
Oscar Van,
how can you? You can only praise in one's presence. With Hebraic thought, you do not praise in one's absence. So in Hebraic thought, iti udumisa ebukweni balong udumisa ya undiva. They are down there and they praise. What does that mean? Iti kubo na kasisen olongwe. But we can feel the presence of God. So when they offered praises, but they said to Tikulapa, they mean in Duniso, Nabandia Hamba, and Fuller went to Sophia, and he go in that would be Noba.
Nobutipo, Ukona, even down there.
You want to tell you again? You want to tell you again? Funsu Kose. Umcimbi wami ungekabi mhle ngelaa xesha lee-container zikaselsi bungekabi mhle umcimbi wam sabhadula hlanga umcimbi loo mali ndiyifumeneyo ndikhangela uselsi nee-container kaVodacom o-084-931-930 zigqithe ii-numbers. Ndiyalikhumbula mfundisi uma xa ndingena kwenye igame ndizokwenza le khola kanti izulu nalo liyandibawela. Ndafika kukho into epostwe apha phezu kwale fowuni zafowuna kuyo yathi safety is not the absence of danger but the presence of God. Ndayibamba, it was in the 90s. Yathi safety is not the absence of danger but the presence of God. Ukhuseleko ayikongabikho kwengozi kodwa bubukho bukaThixo apha engozini. Xa uThixo khona yima undiva mamtshawa ndithi ubomi bobuhlolokazi yingozi loo nto ngoba uthatha iadvantage xa uyena engekho. Kodwa ndithi kuwe ngena kobomi bobuhlolokazi ubambele nto ndikuxelela yona ndithi safety is not the absence of danger but the presence of God. Yimanika awukandiva ndizakucacisela uba kudala uThixo wakuthanda ndithi nemazi itheyini abantwana eyicimbi zabolusa nomyeni wabo wayo waswelela utata ekhaya washiya abantwana aningiva amancotshe ndithi uThixo uthanda namtshawe kodwa kwimihla edlulileyo wayeka kwalala utata ekhaya ukuze nemazi ibanga abantwana uze namhlanje xa ndingcwaba ndithathele mazi asekhaya ijulise kumazala wayo ngithi uThixo awunangibona unomazi unomakaba sozimbone kambe ngikuthelele ngokuthixo nekuthanda so that ungqina okuthwalwa komntu nguthixo uchophe ecamkwakho
Funa ubuyele ekapa
madoda kodwa safety is not the absence of danger but the presence of God ungakandile so when they praised they were realizing the presence of God right where they were hence Kwani ndo kwa hands mos.
Hands ku tense.
Yakumsha cha.
Hands ku tense.
Ngithela kahle bafundisi. Kwavaka nimtini.
Ha.
Sawuthethele ungafuna iniva. But you can't be tethered, and I'm the baddest man. When God got excited with people who realized His presence wherever they were, it's the Bible. When God got excited, Noba siphaya uThixo khona ithi Bible xa responda kwabakunikini according to Acts 16 God can manifest his presence through chaotic systems ngandifu ndithi xa uchaotic ungazicinga ukuthixa kwakho sometimes ukho bukaThixo bubonwa kunikini but andizoba nexesha Do you know what happened? Sanqeda umuntu oze kulo mncwabo. Ane? Obecinga baye nophulukile. Kona mose umuntu mfundisi ugekeza. Omane ubuze baye into lesi ikhonzelayo. Ane? Ndizamxelela sikhonzela wena. Ndizayiphupha ngezenzo 16 oba le nto usibuza yona ingawe. Qha sothuswa baso. Ngoku sixoxishwe ngumuntu oyibeneficiary yokhonza kwethu. Nako, mabini amadoda abambene noThixo. The rest ihleli kwenza zintolongo iphole apha engqondweni. Xa uThixo responda kwi-faithfulness of their worship, zavuleka zonke iingcambu. Sikhonzela wena. Akangiva ngithi amadoda abambene noThixo apha mabini kodwa ninzi into esesiseleni xa uThixo erisponda kwifaithfulness yamadoda amabini ithi ibhayibhile yam zavuleka zonke iingcambu ngoko niyabuza uba sikhonzele ntoni thini bawo sikhonzele wena awukandiva into ebangela uba ube quick usibuza loo nto yinto yoba wena okwifowuni yakho uyihlabe kwiwife ane kweli cala thina savula uhotspot yena ngapha awunadatha thina kweli cala sivula uhotspot so zivuleka njengango zamanye amabanjwa yinto yobahotspot yimangiva njengokujuxuza nje Since I'm going to take a Savuleke ngqondo.
Ah.
Ngifuna ukuvala ingqondo.
Ekhelela manje.
Sathini ngqondo?
Savuleke.
Uphu umgcini mabandla. Uyaphuka uthoma. Ngimaza ngitolikela. Ngoba kunyiki manje. Ane umgcini mabandla uthe. Ukulenda ukukuya. Ane. But the process was not for the jailer. The food for the bonds. Njengoba kunyiki manje. The jailer inethelwa ngudo. Ngoba iyo yakhe. Awukandifa ndithi kulo mngcwaba kwanqunqa ngumnye umntu ozawuziva induduko zelizwi likaThixo ngumntu onyiki molwenzelwe yena kule simo kodwa umntu ongamiselwanga ngakho emngcwabeni kodwa yena ngoba bemkile apha ndifuna uvala i-assumed oba bemkile phi
aba
xa izinto zisakuhambela kakuhle singacinga ugenuine ekumkhonzeni uThixo no xa izinto zingakuhambeli kakuhle singacinga ugenuine athandaza umntu ogowayo
Fast.
Let's
get drive fast.
Mama, Chito. Ungathi uthumba lunqulo lento. Ane? Ungathi uthumba lunqulo lento kanti ngumgqobo. Ane? Genuine worship. Siyibona xa ezangcango bezivaliwe. Zide zavulwa ngoba unqula nje. Ane? Wa asume umgcini wamabandla oba baphumile xa sekuvuliwe. Othuka ngelizwi. Lisitha siyanga ndawo.
Ah.
Ngoba ngoku yabe simnqula. Ngoku yabe simzukisa. Besingamzukiseli kummanipulator. Obazovula ingcango. Yile nto sezivuliwa siphumi kuba besingamzukiseli obavula ingcango. Le nto singaphumi. Awukandiva. Awukandiva. Bathi ngeliphandle ngoku yabe simzukisa besi-appreciate ipresence yakhe apha ngaphakathi. Yile nto sezivuliwe ingcango. Sithe sawukroba safike ngekho pha elapha. Saxolela uhlala ngoba noMoses izolo uthe elibona ilizwe ledinga uthe nabathi uThixo into engazukwenzeka isitep sokuqala ozawusithatha apha mna ndizusithatha iyakwanini ababheka kwilizwe ngawuhlale kuhlolokazini lasekhaya ndithi kuwe zuzone uba uThixo ulapha zola naye akuphunye entweni uThixo ngaphumanga asikavali 3 Hebrew boys sizawuthandaza zifakwe emadini amine edikeni lomlilo xa zikrotywa mfundisi umava kufika imixokelelwano ebebebotshelelwe ngayo ukuze bangakwazi ukuphuma kufika iqhawukile so basically xa ebaqoba ukumkani ufika bene-ability yokuphuma bathi abaphumi hayi mawundithi xa ukumkani benovuka azobakroba afike besabotshelelwe he would ascribe ukungaphumi kwabo kule mixokelelwano ngoba bebebophela uba ze bengakwazi ukuphuma kodwa xa fika imixokelelwano ingekho kubo ufika iability yokuphuma benayo bathi abaphumi de bambonise ngokujikeleza uba sixakwanga nto nje into ebangela uba singaphumi ulapha ngoba kubo linzima ibhotwe elingenathixo lingishiya ukumkani mbinambineka I shall come back to you, Fika, and the Suki Suti. Masiaka and Abandon Abakati. Niti Kuni, one of the reasons, since our Pumi Kashalam in the Pele, one of the reasons in Funsukos, Benga, Pumang, Yas Bindon, they were demonstrating what they had benefited Israel. Genda bekhalfari. Isolo kukindoda ebinokwazi ukuthi libaleke eGetsemane. Yachuza ungabaleki. Kukindoda ethe ime phambi kwenkundla. Inako ubhunzi baleke yangayenzi loo nto. Kukindoda ethe iphezu kwentaba eKhalvari. Sekuvula ikhoba livulwa libhada kweli cala. Lisithi uba unguye. Yitsho uphusha izithunywa. Wathi unyanisile nakuyenza loo nto kodwa uthi umntulo wasewisile xa ebengezanga ngesisengxakini bantwana bakathixo naxa ebengawafela ngamatyala. OoPaulos bazibeneficiary zomntu othena kubhunqa wayazi uba ubhunqa kwakhe would be an eternal doom for bona. Wakhetha umhlaba ukuze bona basindiswe. So xa bengaphumi bathi zono Silas sino Yesu othe kuvuleka ingcango ngohlobo engakubhunqa kodwa besiyawutshabalala ngona phakathi. Masibuyise eso senzo soba sithi nathi sinakubhunqa kodwa ukuqhathisa kwethu kungalisindisa ibanjwa. Masenze ngolo hlobo ndizakuvala umzima wantothe kumzima tshawa ndize kubantu abakulofihlo unabamelwane kangongavani nabo ikhaya lakho uvani nabo. Ndithi kuwe xa unoYesu ngawukhe ngoku uthi unako kodwa ubalekisa msindiso nomntu kulwezi xa masiphumelaleni ngokasiyideka angalaluthoko angalixhasa noyeyeza hlawulikazi iyabonani mna ndinani yonke imihla ndide ndipheliswe phakathi nayo nathixo wayizolo sendibuyele namhlanje izawubuyela ngomso